mahi no ki a koe Kosi e kuto ki ilo e ni Are manako fefine Ke whakamahi no ki a koe Kosi e kuto ki ilo e ni Are manako whewhine He e kosi o ki a koe Te au holi to o pe Asi o kulo to vale Koe fie a onga ki a koe Ha umu a ke tau O mata mahi na hopo Eta uta mo fanongo Si ile o oe te iko Si imalama a e fa I he funga kasa uas Ko si ene faka ana uas He honi kaukula He e kusi o ki a koe Te au holi to upe Asi o kulo to vale Koe fie a onga ki a koe
Coffee a onda ki a koe